ubwoko bw'imbwa buraramba kwiye muri imbwa n'ubwoko bwanyu bw'imbwa na munsi mudahura n'ibibazo imbwa batayikubisibuye bayikubita igihe imbwa batayitumye guhiga bayiriza mu rugo imbwa cyangwa n'isanganya imokatamamu
ugenda uryamye
umugore wanje
Jendi tayari basi
n'umunsigurira gute yuko wamenye hano Ivete aba ukamenye imbere yiwanje rwiga rubimbira ntugire kimaki ubikora kumbe Ivete aba nari umugenzi wa Pamphlet
genda kuri ngoma yare yo koga hanyu mugure ni kandambirizo kwanga no ikandambirize kenzo gunzi wanje genda woge amandura zo kuyakoresha bishaka
boss bitanu boss bari kweza gi ya bitanu
If you dawa, urandawa. If you buga, urabuga. Ariko jewe ikintu kurahirira Imana yo muri. I swear. Dany iyi nkuru shasha. Itaraja muri rari.